mchana mchana kutwa hamna nilimwaombea kabisa iweni machozi yenu si bure.
Hallelujah, sing.